abantu babhekene negciwane lingozi, abantu babhekene nembibizane, babhekene nengwadla, inkiyankiya, umabhuqa zonke, umashaya bhuqe.